kowuok e mago motimore Nyamache e kaunti ma Kisii. Nyakura Mwangi Ejuang, romo kata weche mamoko wayudo kanyo ni maromo 3% mag mine mayache kaunti ma Migori ok dhi e klinik kaluwore gi lipot ma ugol kod migao mar thieth kaunti ma Migori. Ma osetudi kod kwan mamalo mag nyithindo ma inyuolo kod kute mag ayaki ma sani ochung e 6% kaunti no. Wayud mathoth kuom Jo Juma.
Atamala 7.3 mag nyithindo gamo kutego mag ayaki kawuok kuom minegi e kinde ma inyuologi e piny Kenya. Kwan nyithindogo magamo kutego mag ayaki e kinde ma inyuologi e kaunti ma Migori en 6%, kabende kaunti ma Migori en achiel kuom kauntis matin e piny Kenya ma osego okang' makare e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki kawuok kuom miyo nyaka nyathine. John Steve Oyugi, matibad migaono mar thieth ma ong'ere kaka National Syndemic and Disease Control Council, wach ni piny Kenya nitie lai makare mar duoko piny kwan nyithindogo magamo kutego mag ayaki e kinde ma inyuologi, kabende kojiw migepe mondo konywak lwedo.
There are category of mothers who are not even aware of the existence of this program. There are those who are aware but for one reason or the other fail to take it up. So I'm seeing sensitization on the same would work the magic.
Piny Kenya geto duoko piny kwa nyithindo magamo kutego mag ayaki e kinde ma inyuologi nyaka matin ni 5% karo miga mar 2,000 kod 27. Jolony wechego mag thieth yango ni kwan mine mathoth ma odak kod kutego mag ayaki tok dhi e klinik e kinde ma giyach gin moko kuom gigo mosethiro okenge mar duoko kwan nyithindogo magamo kutego mag ayaki e kinde ma inyuologi.
Mothers who are initiated into treatment somehow drop off the treatment and therefore they run the risk of infecting their unborn babies, and that's about slightly around 30%.
Diuko Tieno, materwogno mar Kenya Legal and Ethical Issues Network on HIV AIDS katakelin wacho ni pek yudo yedhe mageng'o landruok mag kutego mag ayaki ma ong'ere kaka PrEP ne mine mang'ao bende osethiro chenro mag kedo kod landruok ma kutego mag ayaki kowuok kuom miyo nyaka nyathine.
We are scaling, we are at the forefront trying to make sure that medicine that are used even in mother to child transmission are affordable, accessible and available to the people.
Apisa mochung'ne chenro mag kedo kod landruok mag kutego mag ayaki kowuok kuom miyo nyaka nyathi e kaunti ma Migori Caroline Odera wach nitiere 3% mag mine ma pod ok dhi e klinik e kaunti ma Migori e kinde mag yach.
Wantiere gi 3% mag mine manitiere e community oko manigi ich kendo dhodho nyithindo to pok gibiro, pok giwai dhi e klinik. Mine gi eki gine magi githoro miyo kute gi eki gamre koa kuomgi kadhi kuom nyithindgi.
Lipot bende yango ni thoth rawere ma omako ich kahikgi ohiu oluodhi e klinik. Gino bende koro miyo mago ma odak kod kute mag ayaki keyo kutegi ne nyithindgi.
Kaluwore gi kalenda mag skul, seche moko ok giyud thuolo mar dhi e klinik, to bedo bende ni pod gin tindo gi jomatindo, gin gi luoro mar dhi e klinik.
Migao mar thieth e kaunti ma Migori yango nigi tiyo kod yore mopogore opogore mar duoko piny kwa nyithindogo magamo kutego mag ayaki e kinde ma inyuologi ma oting'o neno ne mine onyuolo siptende.
Miyo bire osiptal to yud ka oonge koda kute mag ayaki, lakini en koda ng'aw mar gamo kute gi eki, wamiye yedhe go mwaluongo ni PrEP mondo mi waensure ni wageng'o kute mag ayaki kuom chopo irgi e kinde ma gin gi ich kendo gidhodho ma gikone bro dhi to gamore ir nyithindo.
Piny Kenya nege to duoko piny kwan nyithindogo magamo kutego mag kinde ma inyuologi nyaka matin ni 5% ka oromo higa mar 2020, kata kamano ma ok ni ochopie. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Ay, erokamano nya George Juma.